chanye ndasubiye kukubona nari ngukumbuye chane kaga foto wansigira kagumye mu ngodo yanje kamwe kishure twicaye muri pose Chicago.